ndisina pfuma unondifura kwata mushonga wakasadzisa zvishuwo zvese zvandaironga mwoyo unotendwa mwoyo unotendwa
pakura patafura ndokambura ndakapura nzarasara kudhara pandaitambura nehembe dzinodhura tarira ndakazvibutira asi pakutambura hapana kanwa ndakapira ndapupura
mwoyo wangu kani hatena mwoyo